ndabaramukije cyutse namwe abagenzi bakunze imbonesha kuri ya BTV Burundi n'amanyamwezo kiganiro cy'amagara meza kano kiduha kajyo ko kuronka inyishyu zitandukanye ku bibazo biba bitubakiye mu buzima bwacu bwa misi yose na cyane cyane ku magara yacu. Ibyo bibazo tugahize tukabironkera inyishyu tukabizihabwa n'abaganga abahinga b'inzobere baba baranonosoye kuvura indwara zitandukanye. Igana mukamugishikiriza na Jiho Hatangimana Patrick. Gushika uno munsi ibice bigera ku 90% by'abagendana indwara ya kanseri y'amahaha ku isi yose bayiterwa n'itabi, nayo ibice 21% by'abahungu n'abagabo bose hamwe bapfa ku isi ku mwaka bayitanwa n'itabi, nayo ibice bigera kuri 3 by'abakobwa canke abakenyezi bapfa ku isi yose ku mwaka nabo nyene bayitanwa n'itabi. No kuvuga ko itabi ku mwaka gica abantu barenga 2 million ku isi yose kubera ko baba barinyoye, nabo abagera ku 90% bicwa n'itabi batigeze barinywa bitewe n'uko hari ababa barinywereye mu bantu bakarinywera no vuga aho abandi bari bigaheza bikabandukira, ugasanga itabi ryatumye umuntu agira ingorane kanapfa atarinyoye ahubwo bitewe n'uko hari umuntu yarinyoye bari kumwe hafi. None itabi by'ukuri itabi niki rigizwe n'ibiki? Ririmo ibiki bishobora gutuma umuntu asinzikara ku buryo ashobora no kuba yumva, hamwe n'ibindi bibazo bijyanye n'ingaruka mbi z'itabi ku magara y'abantu tuza kubirongera inyishu dufashijwe na muganga Dr. Frank Nziza. Araza kuduha inyishu ku bibazo byose bijyanye n'itabi ndetse n'ingaruka mbi yaryo ku magara y'abantu. Ndabaramukije muganga.
Ndabaramukije.
Ego, Dr. Frank Nziza nindi?
Ego, murakoze. Nkuko mubivuze, Dr. Frank Nziza ni muganga yanonosoye ibijyanye no gukurikirana no gutunganya ibijyanye n'intungamagara icyo bita santé publique mu Gifaransa. Hanyuma nkaba mu buzima bwa misi yose nsanze nkora nk'umuhinga yigenga muri Nyagisata, nyine nkorana n'amashirahamwe ngaha ku rwego rw'igihugu na mpuzamakungu muri ibyo nyine, hama nkaba nsanzwe ndumuntu yamye akurikirana cyane ari no mu mashirahamwe, novuga ngo ahimiriza umwe bita umuaktiviste na cyane cyane mu byo kugwanya itabi n'ibindi byuririzi, novuga ngo by'indwara zitandukira kandi zigendana n'igihe kirekire.
Muganga, uno munsi twumvise itabi, twutahura iki itabi n'iki muri make?
Ego, murakoze kuri icyo kibazo. Mwumvise itabi mu bisanzwe twogita nk'uko ari nk'ikiyabera mutwe, ni ku muntu yobyita canke ikintu umuntu yacihereje gihindura ukungene umubiri wiwe ukora na cane cane ubwonko, niko novuga. Nkumbure igituma abantu ngira ngo batagishira mu biyayura mutwe nka bya bindi biyayura mutwe bindi bitemewe n'amategeko, nuko kidandazwa no kuvuga kuri kwamye ari kidandazwa nk'ibindi, mugabo nkuko tuza kubivugana muraza mukubona yuko ari kidandazwa nk'ibindi kuko biravye neza n'uburozi.
Yego, mbega itabi imbere muri ryo ririmo ibiki kugira dushobore kuba twogita uburozi cyane rishobore kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu? Indani muri ryo hari ibiki?
Yego, icyo mumenya ni uko itabi neza na neza ugomba kuriraba ibirimwo muri nyatabi. Tukunze kubiraba neza na neza iyo umuntu ari domestic kugira ngo arinywe. Mumenye yuko itabi ririmwo icyo twita recomposant, ibirigize birenga ibihumbi bine, harimo nk'ibirenga 60% ari uburozi, bimwe bita ibintu biri cancerigene. No kuvuga yuko ubundi bitari ibintu mu bisanzwe byari kuja mu mubiri w'umuntu. Bo icya mbere twohera ko nujya mwose umuntu atumura, no kuvuga ngo ijya monoxide de carbone ibirimo, no kuvuga ngo ujya ni nk'ujya mwose, ni nk'umwose nk'ujya uva mu mbabura umuntu ariko aracanisha ubona rero nk'ubujya mwose uri kuva mu mbabura ari umuntu awushize mu mahaha yiwe aha ntituvuze ibindi habarimwo ibindi bi vyuburozi bishora kwica hano uvuga nk'icitwa polonium 210 murabizi yuko ni bimwe bita ama produits chimiques mu bisanzwe biba birimo no dondagura n'ibindi byinshi mugabo nk'umuntu avuze mu majamo makeyi nuko harimo ibintu byinshi vyuburozi byica mugabo ikintu umuntu yomenye gikomeye ari naco nza gufatira kugira nsigure igituma umuntu yanyo yitabiri binagorana no kuri heba ririmo ikintu bita nicotine. Icho kintu nikotine rero nico ahanini kiza nk'igitanga burya buryohe umuntu yumva ari karanywa itabi kuko riza rikaza nkirisubirira izindi nkabuzo umubiri warusanzwe ukora zo mu bwonko zikaza umenga ziriko zitanga ubwo buryohe ubundi mu bisanzwe umubiri warusanzwe ukora nk'iyo umuntu asanzwe yararyohewe nyine
yego. None ko hari ubwoko bwinshi bw'itabi hariho urumogi sipoti itabi ry'amababi mbega aya matabi yose yonona kumwe amagara y'abantu
mu bisanzwe iyo tuvuze ubwoko bw'itabi reka tubanze tuvuge itabi ubwaryo ivy'imogi n'ibindi biyayura mutwe tubanze tubireke nkumbure turaza kubicishamo mugabo itabi ubwoko bwaye kujya turizi ryaba rijya ririmwa kujya muribona bajya baridandaza ari amababi rimwe bita turumbombeke canke ryaba ntuzeye inkondo ryarindi bashira mu gakono k'itabi canke iri badandaza nyene riba ritekeye mu mapake byose mu bisanzwe novuga ngo n'amasura y'itabi ahinduka canke novuga ngo la forme naryo ubundi bwo ni ryatabi nyene nuko ngo ni ryatabi nyene rijya ry'amababi ni naryo nyene batekera muri ajya mapake mugabo ni uko barinywa niko kugenda kuratandukana iryo tabi rero ryose kujya nababwiye iyo umuntu arisogose rivamwo vya bimwe nababwira birigize birenga ibihumbi bine ni ukuvuga ngo nico kimwe byose gica amagara co kimwe ivyo bine navyo vy'ibiyebura mutwe byosaba yuko tudondagura kimwe kwaco mugabo urumva si vyo tuzagufatira ku ino munsi
yego mbega yigeze tabi ry'amababi naryo ririmo ama produits chimiques nk'iri tabi
cyane rwose ni nka rijya nyine ni ukuvuga ngo aho riba ritandukaniye na rijya rindi riba ritekeye mu mapake nuko baba bararihinguye novuga ngo mu buryo bw'amahinguriro niko novuga ndetse ahubwo ivyongeramo vyinshi biza vyica gusumba mbega novuga gute atakarushora kamwe uvuga ngo karahari ku muntu yoba yanyoye iry'amababi canke yanyoye rirya nta na rimwe wovuga ngo ntirimwe byica kuko ni ryatabi nyene
mbega tugereje kumva turumva yuko umenga umwotsi w'itabi uratandukanye n'umwotsi w'umuziko canke iki mbega vyo bitandukanye bitandukanira hehe kuko umwotsi w'umuziko abantu basanzwe bawushoboka ugasanga ariko arawukonsoma ayo muziko canke bitandukanira hehe
yego murakoze icyo kintu rero abantu nibacumve kuko ujya mwotsi uva muziko wari ucanye imbabura canke ucanye inkwi aho utandukaniye nuko ujya mu bisanzwe kenshi usanga muri ujya mwotsi uvayo usanga ari cyo bita monoxide carbone ni nka vya vyuka bahora bavuga biduga hariya hejuru byonone gisa mugabo iba ari dioxide carbone mugabo ndese ko mu itabi harimwo niyo monoxide carbone haba harimwo n'ivyo bindi bihumbi bine biva mu gusogota iryo tabi murumva yuko nta naho bihuriye nimba umwotsi uva mu byo ducana ari amakompoza nk'abiri canke atatu mu itabi ho harimwo ibihumbi bine harimo nka 60 vyo vyica bisanzwe ari uburozi buzwe
yego ikibazo nagenda kubaza wasa nk'uwacishije umugabo reka nsubire ndakibaze mbega biva kuki kugira umuntu anywa itabi hagere aho aba imbohe yaryo ku buryo kuri heba bitushobora gukunda usanga biri kubera mugoro
yego icyo kintu muramaze kubibona mu bisanzwe nicyo gituma iyo turi ko turahimiriza abantu tubabwira yuko umuntu itabi atohirahira ngo aritangure kuko iyo umuntu amaze kuritangura kuri heba bibi kibazo mugamo umbajije uti none gumbega umuntu bigenda gute ngo tangura kunywa itabi muramaze kubibona kenshi abana canke imiyabaga baragira ibintu kabari nka gahararo canke agakuku akavuga ati none bijya bintu abandi bantu banywa kumenga biraryoshe reka nanje ngerageze ndabe biranafatanye n'ukungene mumbure nabyo turabivuga ukungene abakora amatabi usanga baba baramamaje bagakoresha abantu bamenyekanye cyane kugira ngo bamamaze itabi ugasanga abana bakiri bato canke imiyabaga bamaze gufata itabi nk'ikintu menga ni ikintu giharawe ni ikintu kigezweho kandi gisanzwe ugasanga rero nivyo biri kubira bakwegera gutangura bavuga ati ico kintu reka nanje ndakigerageze ndahe rero ikintu kikugira imbohe ni iki ndese ivyo bimwe nababwira birigize ibihumbi bine birenga nababwiye ko harimo na nikotine iyo nikotine rero kubera yuko utera nk'ubumenyera akuka ubwo buryohe buvuye muri iryo tabi mugabo nubwo ngo ari uburyohe budafashe kuko wabuje gusubirira ukongena umubiri wari usanzwe gukora urateguka bimenyera iyo ubuze nyatabu kumva umenga nta mahoro ufise kubera yuko wamenyereye uburyohe buvuye muri iryo tabi rero hakagera igihe ahubwiye na nyatabu ironse ubura amahoro ugasanga n'akazi nturikura gakora neza mu muzi kubona abantu banywa itabi yatari inyoye hariho n'abantu adashobora no gutonda ku kazi ahubwo amera nk'uburwayi akajugumira akabira icyuya akagira hari ibintu byinshi biranga donc no kuvuga yuko iyo umaze kurinywa utangura unywa rimwe abiri mugabo ntiribe rikigufata ukanywa atandatu cumi ukanywa ipake ugatebukajira kuri zibi hari n'abagera kuri cumi na mirongo ibiri ku munsi ni ukuvuga ngo uko ni nka kurya k'umuntu yafashe nk'ikintu arateba akakimenyera uko ukimenyera rero niko ivyo wanyoye ejo hahise bitaba bikigufata ukaguma ugomba kongereza ubu mugomba ni nka kurya kw'abantu banywa inzoga nabo nyine bamaze kubona hari umuntu usanga yaramaze kuzimenyera ugasanga imwe canke zikimufata n'itabi rero nuko
ego murakoze cyane baratubwiye yuko itabi byiza no kuritangura ntawe ritangura kuko iri tanguye biragorana kuriheba usanga aho kuriheba utera wongereza urugero rwo kurino aho ni mu novuga mu rugero bijanye na n'imyifato novuga reka tugende mu bijanye n'ubuzima rero amagara y'uwo muntu arino umwotsi urinjiye mu mubiri mbega n'ibyihe bihimba bikiheza bigaca bibangamirwa bikavira na labre kubera umwotsi
ego ubwa mbere na mbere mumenye yuko itabi ari nicuririze nico twita mu gifaransa facteur de risque y'indwara novuga ngo nka zose na cyane cyane zijya ndwara zitandukira kandi ngendanwa igihe kirekire nuko handa handi kuvuga zijya za diabete za hypertension indwara z'umutima za kanseri kandi ndetse n'indwara zo mu mutwe rero no kuvuga ngo icyo mumenya nuko igihimba cya mbere muravyumva yuko igihimba cya mbere gitangura kugira ikibazo ni na mahaha kuko niyo umwotsi uburoye mugabo turetse aho ibindi bihimba byose bihimba by'ihemero bihimba aho se umwotsi uca byose bica bitangura kugira ibibazo ugasanga ntihajye usanga nk'umuntu ndaguhaye n'akaro usanga nk'umuntu yanyoye itabi ke usanga n'umunwa usigaye wirabura ugasanga ururimi amenyo hajya hose ujya mu mwotsi uca haguma haba ariko harononekara mugabo uko ndabibabwiye nicuririza izo ndwara zose nubwo umuntu yanyoye itabi yaba kansere aba yongereje cyane rwose amahigwe mabi niko novuga cyangwa na marchance yuko azogira kansere yaba diyabete nuko nyine yaba hypertension nuko nyine zaba indwara z'umutima nuko nyine haba hariho urugero novuga ngo rutandukanye mugabo hose urugero rw'ukungene novuga ngo izo ndwara zizoza zihuse mugabo nka kanseri yo y'amahaha niyo iza ku isonga kuko novuga ngo kugira ngo usange nk'umuntu yagwaye kanseri y'amahaha atanyoye itabi ni ukuvuga ngo ni nk'imboneka rimwe mu bisanzwe kubera kenshi usanga baba baranyoye iryo tabi
ego uratubwiye yuko itabi iri bigeze mu mubiri ubwa mbere ritangura kunovuga kubangamira amahaha mu nyuma umuntu agaheza akabayo rikaba icuriri cyangwa rigatuma n'izindi ndwara zisongeye ugasanga umuntu aciye asinzigara cyane ni nacyo kibazo nagenda kubaza mbega nyamukuru n'izingaruka kuryo nk'umuntu ariko atumviriza ubunyene ariko yoba abishika kamwitaro cyangwa asanzwe arinwa mbega n'izingaruka mbi nyamukuru ku magara y'umuntu ingaruka mbi zitari
ego ikintu umuntu yomenya nuko itabi nkumbure ndaza kubereka igicapo kivyerekana neza muzocereka abariko baradukurikirana bomenye yuko itabi igihimba cyose cyo mubiri kuva ku mutwe gushika ku kirenge itabi rirakibangamira nuko uvuga ngo bwaba ubwonko nabi babyiye ubwo burabangamirwa ucusanga nk'ibintu byo kuyumvira neza canke gufata ku mutu cyane no vuga muri rusangi sino nadondagura ibyo ubwonko bukora mwese murabicana naho mutaba mubizi murabibona ibintu byose ubwonko bukora burabangamirwa na cyane cyane ugasanga ni nk'abantu urushaka gusanga ari nk'umuntu yabacangamutse mugo gusanga nk'itabi giye yaribuze ugasanga umengana umuntu yashaguma tekere canke n'umuntu ugasanga ni ba bantu ashora no kubona umenga yagwaye kandi atakira na kimwe agwaye navuze ivyo vy'amahaha zishobora kuba ivya kansere niko biza mu nyuma mugaba abantu banyuta usanga atangurira ku kantu kagakorora kadaheruka mu menga iminsi yose yamafisa gakorora kadahera bivuga ngo iyo utanguye kugwara nk'ingwara z'amahaha aho zigahurira n'ivyo vyitabi zica ziyongera cyane ari nk'umuntu nk'akarorera asanzwe afise nka za ngwara zimwe za asima usanga zica ziyongerekana cyane zigafata umurindi udasanzwe aho simvuze izingwa ivyingwara y'umutima byo byurumva izivyingwara y'imitsi izo za kanseri no kuvuga ngo muri rusangi usanga ingwara zo ibihimba byose by'umubiri kuko urumva itabi riza no vuga yuko riza guhindura kungena umubiri wose ukora umuntu anywa itabi amenye yuko kuva ku mutwe gushika ku kirenge ni ba bantu usanga ibintu byo guhuma bibabangamira mu maso ugasanga ni ba bantu ku maguru bashobora kugira nk'ibintu by'ibikomere bidakira niumva ni ibintu byinshi cyane rwose aho sinavuze rero ni na bimwe nkumbure abantu badakunda kuvugira heru aho simvuze bimwe bijanye no kubaka mu rugo bijya navyo bira itabi mu nyuma rirabibangamira gusumba no kuvuga ngo ni mwabyumvise yuko ni umubiri kuva ku mutwe gushaka kukirenga
ego tugerageje gutahura itabi bitewe n'uko rifise rigizwe n'ibintu uvuga ni rigizwe n'ibintu byinshi wavuze ibintu bigera ku 400,000 novuga birigize kandi byose ibyo 400,000 nta byose akaba ari uburozi gusa tumva yuko bimaze gushika mu mubiri w'umuntu novuga kamwe kose kafise igihimba kenda kwica no kubangamira yego none umuntu ashobora kuba yibaza uno munsi umuntu ashobora kwareka ngo itabi avuga ati igitabi muratubwiye ko ari bibi none kuki abarihingura baguma barihingura
Icyo rero ni ikibazo cyiza cyane kuko nkumbure ni ikibazo kidakunze kuvuga cyane mugabo mwamenya aho ngira ngo nce mpera novuga ngo ku rwego mpuzamakungu hama ntere nze nza ngaha mu Burundi kugira mwumve ukungene bigenda mu bisanzwe ibintu by'urudandazwa murabizi yuko bigengwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitwa OMC Organisation Mondiale du Commerce mukaba muzi aho rero n'ishyirahamwe ribungabunga amagara y'abantu ryitwa OMS rero nuvuga ngo ayo mashyirahamwe abiri yose n'amashyirahamwe mpuzamakungu kandi yemewe mugabo urumva ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'ubudandaji ryo rivuga riti ikidandazwa cyose navuga ngo ngo cemewe n'amategeko niko umuntu yovyita nta muntu n'umwe ashobora kukibuza kukidandaza niko amategeko mpuzamakungu abivuga mugabo ku imyaka yagiye iratera imbere ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ryagiye novuga rirasemerera niko novuga rivuga ati nyabona itabi naho ridandazwa n'uburozi ririho ririca amagara y'abantu ni ukuvuga ngo rero ibihugu birateba biraja hamwe birashyiraho novuga ngo amasezerano mpuzamakungu icyo bita convention cadre de l'OMS de lutte contre le tabac hanyuma ririshyiraho mu 2003 Uburundi ntibwanatevye mu 2005 iryo tegeko ricari rashigwa mu mukono ngo ni bimwe bita ratification no kuvuga ngo yitegeko muzama kungurishizwe ku mukono n'igihugu riracamo n'amashinga amateka rimaze kucamo n'amashinga amateka ricarije mu mategeko y'igihugu iryo tegeko rero rya no vuga ngo ryategeka ibihugu kucarishira ha mategeko ni ukuvuga ngo akingira abanyagihugu niko novyita na cyane cyane abuza aya mashyirahamwe adandaza iby'itabi ibi byo kwamamaza itabi ibi byo kugomba gufata urwaruka rukiri ruto ibintu bita publicité parrainage kuvuga yuko itabi ritodandarizwa ahantu hose na cyane cyane ahegere amashuri ni ingingo nyinshi ririmo iryo tegeko rirahari n'ugomba yogenda kugisomera mugabo icyo nashaka kuvuga nuko twebwe nk'abantu basanzwe jewe wanje maze imyaka myinshi ndumuntu yabari karasemerera agomba guhimiriza abantu kuri ibyo by'itabi n'ico gituma ariko ndababwira yuko ibyo byose mba narabikurikiraniye hafi mu 2018 inyuma y'imyaka myinshi turiko turasemera tuti nyabona nyabona iryo tegeko nirijeho itegeko ryaragiye ho riciye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu 2018 riri mu izo ngingo nuvuga ngo zibuza ibyo byose iryo tegeko rirahari mugabo nuvuga ngo icyo novuga ubutumwa notanga ni uko gushika ubuntu iryo tegeko ritarakurikizwa naho hari ingingo zimwe murabona yuko itabi novuga ngo ntiricyamamazwa cyane ngo tubibone kuri bijya vyapa binini mugabo haba hari ibintu byinshi mu bisanzwe itabi ntitwanategezwa kubona ivyapa canke ibintu bijyamamaza ahubwo mu bihugu vyatanguye gukurikiza iryo tegeko ahubwo kuri ajya amapake y'itabi bashiraho ahubwo ibi novuga ngo ivyavertise abantu canke bihuga ubutumwa abantu bivuga bati nyabona nyabona umuntu agiranye iri tabi amenye yuko gica no ngaha barabishiramo umugabo akaca babishiramo nko mu Gifaransa canke mu Cyongereza ugasanga ntitunabona n'utuntu duto ahandi babishira ko bibona neza kugira ngo umuntu arinyoye arinywe azi ivyo arimo kuko ari abantu benshi barimo kubera gakuku bivuga ngo rero iryo tegeko no gutwebwe nk'abasemerera tuvuga tuti ntirakurikizwa ahubwo nyabona abategetsi b'igihugu nibashireho izo ngingo ahubwo zikurikizwe kugira ngo ntidusubire kubona ayo mashyirahamwe ariko aramamaza itabi niko ntawubabuza kuridandaza kuko ayo mategeko niyo bitwaza mugabo twebwe nk'abantu babanonosoye ibyo kubungabunga amagara y'abantu tuvuga tuti niko ni mugabo ntibakurikiza amategeko y'igihugu
yego murakoze cyane uno munsi dufatiye kuwo muntu abasanzwe ariko aranywa itabi akaba ashaka kuriheba mbega hari uburyo bwo kuba yoriheba nuvuga aronkejwe nk'imiti akaba yoronka nk'imiti ishobora gutuma ashobora guheba itabi
ego icyo kibazo rero ni ikibazo kinakomeye kuko itabi riragoye guheba cyane abantu barinywa nibo bobibabwira neza jewe ubwibanje ntaryo nigeze nywa nta n'iryo nigeze ngerageza mugabo ndiko ndaganira n'abarinywa riragoye guheba cyane kandi biranumvikana ko nabasiguriye yuko nikotine niyo igenda igasubirira inkabuzo zisanzwe zikora umubiri zikorwa n'umubiri hanyuma rikaca rigira umuntu muja niko novyita ntabe bigikunda yuko ariheba rero ikintu bakora ngaha mu Burundi nkumbure ntituba turabishika ko mugabo ikintu bakora mu bindi bihugu bimaze gutera imbere nuko bavuga bati umuntu hakwasogota iryo tabi akamira novuga ngo uwo mwotsi urimwo ibihumbi 4 bigize nyatabi bishobora kumugirira nabi reka turabe uko ungene yobandanya aronka iyo nikotine kugira ngo umubiri wiwe novuga ngo ntumeregwe nabi mugabo iryo tabi yari hevye niho rero barafise hariho nk'utuntu hariho novuga ngo ni nk'umuti mugabo ni nk'utuntu batwita udupaci n'akantu bagushira nk'ungaha ku mubiri mugabo kakaca kaguka nuvuga ngo gatanga iyo nikotine ni ukuvuga ngo karafata ngaha ku mubiri hanyuma kakaca karekura iyo nikotine mu mubiri hanyuma karekura iyo nikotine mu mubiri wowe ukaca wumva ni nk'uko ukaca wiyumva nk'umuntu yanyoye itabi kuko ya nikotine wayironse niyo umubiri uba uri kurashaka hanyuma uko iminsi igenda bakaza baragabanya ni ukuvuga ngo doze baguha bakagabanya no bwa ngo urugero baguha guyo nikotine umubiri ukaza uramenyera buke buke yuko uheba muzanzwe no vuga ngo ni nk'ugucusa umwana urabona gucusa umwana yuko ibero zura rimwima buke buke umuhejo hijya yejo hamo agateba akabiheba ye no kuvuga ngo ngaha mu Burundi ntituba turaronka no vuga ngo ibigo vyihariye bibikora neza mugabo birashoboka na cane cane nk'umuntu abavyifuza yo kwitura abaganga hanyuma bakamuha impanuro bwa mbere bakanamwereka neza na neza n'ukungene yo riheba na cane cane bibafadenekanije n'abana bamwe banonosora ivyinyifato bamwe bita abapsikologi n'umujyango n'abagenzi ko nibintu bifatiye no mu kibano bajya abantu bahora batuma umitabu kamera nk'aba nkubahevye ibintu hamwe n'iki
yego tugeze gutabara twumva ko kugira umuntu ashobora guhita ntibyoroshye ariko birashoboka navyo nyene mu gihe ashobora kubaho abantu ashobora gukurikirana uwo muntu bakamuba hafi hanini kuko je numvumenga hanini nibyo mu mutwe ni bijanye n'imyifato nyine abari imyifato mbega hari umuntu ashobora kuvuga ati genda mwitabe umugabo nka rimwe mu ndwi mbega hari urugero umuntu ashobora kunywera kitabi ku buryo ritamugira ingaruka mbi ku mubiri
itabi ndese yuko atani itabi na rimwe yemewe nta na rimwe nta no kuvuga ngo ndese yuko ata mbega no bivuga gute nta rugero na rumwe gwemewe ndese ko atana rugero na rumwe gwemewe ahubwo nta nukwemere yuko hari nuwo uri munywa iri ruhande ndese kuri nywawe ubwiwe nta nukwemera murabona nkumburengera nico hari ikintu no vuga ngo twanungutse ubungira ngo murabona abantu basa n'abariko baratahura ko ibintu byo kutanywera itaba abantu urabona yuko nabari nywa kera naho nambona nk'abantu ashobora gutomeka itabi turi mu mabisi mugabo ubu nimeza ko atawuvyubahuka canke ahantu hari ahantu hugaye ubu ni ukuvuga ngo abantu aregera hirya ugasa n'ububari niho murambona hari abantu novuga ngo ataco bubaha kidomeka itabi hariho abantu bari iruhande y'abana abagore bibungenze n'abandi bantu nta n'uwukwemere yuko ari uno rimunywera iruhande ndetse yuko atanga urugero na rumwe rwemewe
yego aho nyine mbega kubera iki itabi kubera iki n'umuntu anywerewe uvuga ari impande wanywa itabi bimugira ingaruka mbi ibyo nabyo biza gute mbega nk'ubu umuntu anywa itabi impande y'iwanje jyewe nza gukonsoma za kompoza cyangwa bimwe bigize itabi bwa buruzi bugera ku bintu bigine cyangwa hari ibitaza kubuza
yego namwe bwe muki mu ntangamara ya kino kiganiro mwabivuze mwabuze yuko hariho abantu bicwa nuko batumuriwe iruhande umwotsi kandi ni benshi cyane icyo no bamenyesha ndabahaye nk'urugero mwamenye yuko jewe ndiko ndakunywera iruhande itabi umenye yuko ica gatatu kitabi na nyoye wubu ubugitwaye na no kuvuga ngo nyoye atatu ni nkuko wubu nyoye rimwe bivuga ngo uravyumva uco vyumva yuko urugera atari rumwe mugabo nawe utaburi kure cyane yego
ah murakoze cyane none mbega tugerageje kumva muri rusange huko gwiki kugira ngo habeho gukingira abene gihugu ingaruka mbi zikomoka ku itabi huko gwiki muri rusange
yego ubwa mbere na mbere mu bisanzwe iryo tegeko nababwiye canke iyo tegeko mpuzamakungu niko norivuga ndetse n'iryo ry'igihugu ryagiyeho biratomora neza ibintu byokogwa mu gihugu kungene kugira ngo itabi novuga ngo hagabanuka abari nywa n'ingaruka mbi zigabanuke icya mbere novuga ni ugukingira abanyagihugu ukingira abanyagihugu nabo ni ukubaha ubutumwa bubabwira ingaruka mbi zitabi kandi butomoye abarundi bose bakamenya yuko itabi ari uburozi kandi bigatomora neza no kuvuga ngo aha niho mwebwe abamenyeshamakuru muca mudufasha n'abandi bose n'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bose bakadufasha icyo ni cya mbere ikindi kigira kabiri ni ugushyiraho amategeko novuga ngo mperekeza niko novyita kuko naho itegeko ryagiye hakajaho amategeko y'abajejwe intwaro aherekeza iryo tegeko ry'igihugu ni ukuvuga ngo abuza abo bantu barima bahingura badandaza kurenga amategeko ajejwe kudandaza no kuvuga ngo bakabuza bijya bintu byo kwitabira dandazwa ku mabutike yegereya amashure umwana aje kugura itabi ntibari muhe no kuvuga ngo bakubahiriza imyaka kugira ngo ntibari he abo twitaba minere batarakwiza imyaka nuri tangura itangura ari umuntu akuze kubera abazi byarimwo hanyuma na cane cane habuzwe ibi bintu byuko amashira hamwe adandaza itabi atangura novuga ngo kwamamaza abicishije mu nkino abicishije mu baririmvyi bibuzwe no kuvuga ngo hanyuma hashigweho ibyo bitama mizanga ya sanitaire kuma paki y'amatabi no kuvuga yuko ntibashireho umukinyi w'umupira umenga umuntu anyoye itabi n'umuntu aca komera gusumba bashireho ahubwo nyabonetse itabi n'uburozi umuntu ari nyuwe abize hanyuma na cyane cyane hashigweho ingingo zo kuduza amatagisi ku itabi kugira ngo itabi rizimbe no kuvuga umuntu wese jewe no kuri jendo mutunzi ruhebwa naho bariduza ndari nyuma ibyo byose ni ibintu bituma ryegeza kure itaba abantu hanyuma hakugwe ubushakashatsi no kuvuga ngo nkatwegwe tuba dukora ibyo ubushakashatsi dufashanye na leta niko no vuga kugira ngo twerekane ibiharuro byerekana neza na neza iki gihugu gihomba kuko igihugu kirahomba abakozi incabwenge batwawe n'itabi kandi twerekane no kumwe n'igihugu gishobora gukora ibindi bikogwa byo kwinjiza amafaranga ruta nayo itabi kuko ngo ni ibintu byinshi byokogwa no vuga ku rwego rw'umuntu wese kuko yogirinda mugabo no ku rwego no vuga ngo rw'igihugu
ego murakoze cyane nuko maje kubyumvira itabi ririca itabi no vuga si ikintu cyo kunywa ko twaziza kunywa ahubwo twateza kugirinda ko umuganga aje kubitubwira ni byo muhejeje kwiyumvira niyo mpamvu umuntu wese anywa itabi yaba urinywera yiherereye naho kwifatira ingingo kuko uriko uricira amagara yawe uri kuyica wenyine nayo ku muntu arisanzwe arinywera ugasanga ariko arinywera nuvuga mu bandi naho kwifatira ingingo kuko usibye kuri kuricira ubuzima uri kuranica inshuti n'abagenzi bakuri hafi y'iwawe mbega muganga nakeka jambo hanyuma washobora kubwira abariko baradukurikirana kubijyanye itabi n'ingaruka zacyo
ego abariko baradukurikira ikintu cya mbere nobabwira nti ubwa mbere reka mpere kugwaruka kuko ugwaruka ni go rwinshi mu Burundi ibyo murabizi ugwaruka ubutumwa bwa mbere nobaha nuko batohirahira ngo batangure kunywa itabi kuko uwuzoritangura abona uko bitangura mugabo uko bizohera nta kwazi kuko nababwiye yuko rishobora kugira umuja ikindi kigira kabiri ni ku bavyeyi abavyeyi nosaba yuko bahimiriza abana babo no kuvuga ngo ubutumwa tuba turatanga naho umuvyeyi nkumbure byo byarashitse akarinywa ahimiriza umwana we bavuga ati nkumbure je byarananiye kuri heba mugabo ntutangure ntuhirahire kandi ntabimubwire nkuko umenga agomba kumuhana ahubwo amubwire ingaruka mbi bishobora kumubwirira akandi kamo no gahera novuga ngo kuri leta biciye na cyane cyane mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ibindi bisata navuze ibyo bijyanye no kuduza amataxi n'ibindi novuga ngo ni leta muri rusange yuko ubwa mbere izo ngingo zagiyeho hufatwa ingingo mperekeza zo kugira ngo izo ngingo zije mu ngiro koko kugira ngo abo basanzwe badandaza itabi bakurikize izo ngingo ariza nazo zizodufasha yuko ivyo bitigira ivyo abantu banywa itabi bagabanuka hanyuma rero ikindi naco muri rusangi noterakamo yuko mwebwe abamenyesha makuru n'abandi bose bafise ijwi rigera kure budufasha kugira ngo ubwo butumwa bushikire abantu benshi bashoboka
ego murakoze cyane muganga
ego namwe murakoze cyane kuba mwamwa duhaye kano kanya kugira ngo dushikirize buno butumwa
ego twizere ko nitwasubira kubikora ko muzo twitaba
ego twebwe igihe cyose muzo dukenera dufise akanya tuzobitaba
ego nino ngaha tugarukirije kino kiganiro c'amagara meza twatwe ko turabira hamwe itabi ibirigize n'ingaruka mbi ryaryo nkuko mwabyumviye mwumvise yuko itabi ari ribi ryica kandi ryica cyane nuko mwari kumwe na Jehatanga Imana Patrick hari kuri BTV Burundi kuba ariko baradukurikirana bacye kuri Star Times ni kwishana y'ijana na gatandatu n'ishyira amajana indwi na mirongo umunani na rimwe. Nayo kuba ari kuri kanari please ni kwishana y'amajana atatu na mirongo icyenda na gatandatu. No ku mbuga hwaniro muradusanga kuri BTV Burundi, ni kuri YouTube, Facebook, Twitter, Instagram na TikTok. Tutibagiye no kuri site web ni wezitatu akaburungu BTV Burundi akaburungu net. Ni mugira mwamubawe musango magara meza na gahwana.